nyakubahwa musitaneri wa komine Nyabihanga nyakubahwa mukecuru Petero mu ntara ya Mwaro banyakubahwa twaje tugitazananye tuvuye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bapfasoni bashinganahe umwe wese mucubahiro ciwe tugira amahoro tugira amahoro n'amagara meza isuku n'isukura ryuzuye Imwaro ni Nyabihanga. Imbere ya byose twabanza gushimira Imana urabona uko tungana iyo yaduhaye gushikanga umuntu wese aca atananye iyo yari asanzwe akorera ibikorwa byiwe ariko iradufasha turegera turashobora guhurira ngaha ku gikorwa cyiza Imana tukatwaye n'ikibanza kinini mu Burundi tubanza kuyiha icyubahiro bikwiranye kidukanije ngaha ni kuyaga ku bijyanye n'indwara zivuye ku isuku rike kuko isuku rike irahanze isi n'Uburundi burimo isuku rike rero naryo rikaba risanzwe rifite ingaruka mbi ziza kudutera indwara akenshi nzabona indwara zo gucibwamo malariya inzoka zo mu nda za Ebola reka na coronavirus igezweho uno munsi mu kuyikingira bidusaba yuko dushyira mu ngiro isuku izo ndwara rero kenshi ziribonekeza ahantu hari isuku rike cyane ahantu muzosanga abenegihugu baho bataronse inyigisho zikwiye isuku rero nk'uko mu byumba ni ikigwanisho kidasanzwe ubushikiranganji n'amagara y'abantu bufise mu kwikingira indwara ibigize isuku rike akenshi ngo tuzobona nibyo muhora mubona ko aho mubaye hariho kwandagaza amazirano kuri bituma aho muzosanga hari abantu badafise utuzu twa sugumwe abandi nabo mbere bakatwirengagiza kubera hari ibyo baba bakeneye nk'abafise amatungo amwamwe iyo intwaro itahagabiyemo ibabuze kuza barekura amatungo ngo ajye kugira icafu aho kuyahira no kuyigaburira nk'uko bikenewe hariho kunywa amazi mabi ayo tudasukura aho tubaye ugasanga amashamba yaraduteye no mu nzu cyane bitewe no gukubura aho tuba hariho kudakaraba neza mu ntoki iyo tugomba gufungura cyangwa iyo duhejeje gusukura abana cyangwa iyo tugomba konsa abana ibyo byose bikaba mu bituma haba gukwiragiza indwara zijyanye n'isuku rike amatohoza yabaye mu 2012 ishyirahamwe ry'abadagi poseco jeze ryakoze icyigwa ko ryerekanye yuko ingo 27 n'igice arizo zifise ubuzu bwa sugumwe bukwiye kwitwa ubuzu bwa sugumwe kuko hari ibyo bishobora kwitwa ubuzu bwa sugumwe bw'akaringo ugasanga ni ikinogo cyimbwe naho mu karere ariko atari akazu ka sugumwe n'izo 27 n'igice byabonetse yuko 9 zonyine ku ijana arizo zifise aho umuntu akarabira mu gihe avuye mu kazu ka sugumwe ibyo nabyo ni ntaranduka kuko uvuye mu kazu ka sugumwe utegerezwa gukaraba mu ntoki n'isabune mu 2014 ankete twita ENAB yakozwe yerekanye yuko ibice 16% byonyine mu gihugu cyose cy'u Burundi ari byo bifise ubuzu bwa sugumwe bubereye muri
niba tuzoza gukurikirana
muzobona icyo ari cyo akazu ka sugumwe kabereye kuko akazu ka sugumwe si ukwiye kubaka akazu gusa no kwita ikiboko muzaheza mubone icyo ari cyo akazu ka sugumwe kabereye
cumi na zitandatu ku ijana zonyine nizo zifise
ingo nizo zifise akazu ka sugumwe kabereye abo ni mu
Burundi bwose i Nyabihanga
mu bihumbi bibiri na cumi na kane bari basanze
ingo cumi na zitanu ku ijana zonyine ari zo zifise akazu ka sugumwe
kabereye bivuga ko nk'ubu twicaye ngaha hari igihe nawe muhira iwawe hari akazu ka sugumwe
wita ku kazu ka sugumwe ngaho katabereye
izi nyigisho tugomba kuronka ngaha ziraheza zize kudufasha kugira ngo tumenye
ibyo dukora
duheze twirinde twirinde
za ndwara zivuye ku isuku rike
twinjiramo kubera ukutamenya
rero kuba turi ngaha twajya tuvuye mu kiganiro n'amagara y'abantu
ni ikimenyetso nta bantu ndamusiga
kibereka ko ari kibemeza yuko
ushyiraga ryo amagara y'abantu
byitwararitse
amagara avuye ku isuku
yuzuye
kuko tumaze gutahura yuko aricyo kirwanisho
ari kimwe mu birwanisho bidasanzwe
byo kwikingira indwara
mukaba mubizi ko mu kirundi bavuga ngo
urakangaro rimwe n'ikiri hafi
ukabira nkayo
kandi wakabanze ntiwanka sanadara
rero muri icyo gihe
iyo dushoboye kuba turi ngaha tuba tujya kuba tukebukabura
kugira ngo dushobore kwikingira
mutarahwara
ya yindi
bya bindi twari kutubabwira
yuko ari kugira ngo dushobore
kurwanya
indwara
zivuye ku isuku
rike uwo mugambi
ufatiye
ku isuku
byuzuye
bishyirwa mu ngiro
n'abenegihugu
uramaze kugwa mu ntara
zitari zike
niko
nayo ntaro
Nyabihanga
ntabwo
uwo mugambi wari
bwakogwe ariko mu ntara
yose ya ntaro
ntabwo nzi ko mire bari
maze kuronka uwo
mugambi
biramaze gukorwa
mu ntara
ya Makamba
nayo nyine
si ukuvuga ngo iba ari yose
kubera
ni umugambi ufatira
ku ikomine
Rutana
Ngozi
Karusi
Ubanza
Cibitoke
Mwaro
n'ahandi
mubyumve
neza
ni umugambi
ufatira
ku ikomine
ubu turi
ngaha mu Rusaka
ntibararonka
uyu mugambi
ariko
twe turimo turavuga
tumaze gukora
mwaro tuba tumaze
kuyijyamo
nubwo tutarayikora
yose
ihandi
ituma turi
hano
ni uko
twifuza yuko
tudasubira kumva
muri
Nyabihanga
n'umunsi
umwe wonyine
ari undi muntu
twumvise
yagize indwara
iyo ariyo
yose ivuye
ku isuku
rike
nuko
abenegihugu
b'i Nyabihanga
batahura
yuko
isuku
yuzuye
atari umugambi
wa leta gusa
ari umugambi wabo
ahariwe
warishyira
mu ngiro
nuko
urugo rwose
rugira
akazu ka sugumwe
kandi akazu ka sugumwe
na kamwe mu
akazu ka sugumwe
kabereye
uza kwigishwa
nuko
utuzu twa sugumwe
twose
tugira
ikarabiro
twita
unyora
ukaraba
kuko umuntu avuye
mu kazu ka sugumwe
bisabwa yuko
akaraba mu ntoki
si ukaraba mu ntoki
gusa twikingira korona
na ziriya ndwara
zo mu nda
n'izindi zo zijyanye
n'isuku
rike
zirimo
iyo
unyuruka
yigatekereza
ko mfise
isabune
rero
aba ari ngaha
duhamagariwe
uretse ko aba ari ngaha
bose ari indongozi
duhereye
ku mukuru
w'intara
gushika
ku
barongoye
n'imitumba
bari ngaha harimo
n'abandi benshi
bakiyaabajejwe
inugu
y'abajejwe
umutekano
harimo n'abajejwe
indero
kuvuga ngo
hari indongozi
muhamagarire iki
ni
ukudufasha
gushyira na
nyiramagara y'abantu
guhimiriza
n'Inyabihanga
ibe
akarorero
mu bijyanye
n'isuku
cyo gikorwa twese tugiye gusangira ni kwa ayo majambo rero bereje ko ndabamenyesha yuko ubushyikiranganjye bw'amagara y'abantu atakintu na kimwe buzirengagiza kugira ngo bufashe kugira ngo isuku ibe umugambi wanyu ushyira mu ngiro mwebwe ku bwanyu no ku nyungu zanyu tugire amahoro.